sana. Nipushu purje Bwana Mungu wangu, upeni tende ya mema mengi sana. Nitanisifu jina lako Mungu wangu, nitakusifu daima milele yote. Nitanisifu jina lako Mungu wangu, nitakusifu daima milele yote.
Thank you.
kanisani.